pantle kubine kukale wela pelu buye ubuye 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 pelu buye pelu buye pelu buye mina ngiyakotola ngiwa makazala. Ngifike ufike ngifithi ukuze sidlale kahle sengifake nesikhindi esincane ukuze mofika sidlale lo mdlalo wethu ngifithi ngijimile funa masilala ngibe man of the match laze ngiphuzile nobisi ngadla amakinati ngiyakutshela kuzofiwa ngempela pelu buye awukade ngilindile.